kasoko yogera nero loyogedde nsonga
ekisanga kisuso tumanyira
bayisinga okunuma kutufuula bwana buto omwe musijja atatwaliranga obwana obutobwe.